Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, yere Jomoko Birolemo, kilemo kagena nota.
Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, kilemo kagena nota.
Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, yere Jomoko Birolemo, kilemo kagena nota.
Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo.
Dear, I am more copied, I am more copied, I like it, I am more copied, I am so not beat a long
game.
Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo,
Jomoko Birolemo,
Jomoko
Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko
Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo,
Jomoko Birolemo,
Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo,
Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo, Jomoko Birolemo,
Yawa kata kiero bae pinje mago tutinde okoromo katembe biro maki tibiro dwaro jolemo
moko biro lemo moko biro lemo
Mago to tinde okoromo katembe biro magi biro dwaro jolemo
Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo
Biro la moña sae
Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo
Iwa kata kiyara pingo weche Yeko maradano tore Angi mangeo pele Biro la moña sae
Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo Jomoko Birolemo
Kamano kinagiyuda ni kichikindo saka.